Molweni. Ngusive kwakhona. Sisaqhubeka ngeza word problems besizenza zeminyaka yabantu. Namhlanje kuthiwa sino Salman ona 108. UJonathan ona 24 yena. Umbuzo uthi ufuna sifumane ba izothatha iminyaka mingakanani. Uba sifumane iminyaka kaSalman ilingane neminyaka kaJonathan siyiphinde phinde kayi-4. USal una 108 namhlanje. Uzoba na 108 dibanisa uY kule minyaka ezayo. UY umele noba yeyiphi iminyaka emizayo. UJohn yena uzoba na 24 dibanisa uY. Ngoku siyayazi ba uSal ufuna uyazi ba uzawuphinda-phinda nini iminyaka kaJohn. Ngoku sino 108 sidibanise uY, ulingana neminyaka kaJohn sidibanise uY simphinda-phinde ngo-4. Sizoba no 108 sidibanise uY ulingana no 96 sidibanise u-4Y. U-3Y ulingana no 108 sithabathe u-96. U-3Y uzolingana no-12. UY uzophela elingana no-4. Xa uSal ephinda-phinda iminyaka kaJohn, uSal uzobe na 112, uJohn uzobe na 28. Yhu, hayi le minyaka yabantu. Sekuba mbona apho umntu ofike na 112. Masenze umzekelo olandelayo. Uthini umzekelo wethu wesibini? Sino Tarush ulingana neminyaka kaArman uyiphinda-phinde kayi-5 namhlanje. Kule minyaka i-85 idlulileyo, uTarush ebelingana neminyaka kaArman uyiphinda-phinde kayi-10. Unangaphi uArman? Masenzeni laa nto besiyenze kumbuzo wethu wokuqala. Siyayazi uba sinonamhlanje sinesimjongile. Sinaye ne-85 years le idlulileyo efuneke siyijongile. Ngoku kuzofuneke sizobe sizokwazi ukufaka iminyaka yaba bantu kahle kuloo tafile yethu siyizobileyo. Sizobhala uArmani nanamhlanje nale 85 years idlulileyo siphinde sibhale noTarush. Uba uArmani unangaphi namhlanje masithi ngu-X. UTarush yena uphinda-phinda iminyaka kaArman kayi-5. Loo nto ethetha uba namhlanje yena una-5x. Kule nyaka mi-85 idlulileyo, uArman ebena-x sithabathe u-85. UTarush yena ebena-5x sithabathe u-85. Kodwa khumbulani uba uTarush ebephinda-phinda iminyaka kaArman kayi-10. Sino 5x uthabathe u-85. Ulingana no-10x uthabathe u-85 obiyelweyo. Sino 5x uthabathe u-85, ulingana no-10x uthabathe u-850. U-5x ulingana no-765. U-x uzolingana no-765. Sizokohlula macala ngo-5, siphele sifumana uba u-765 ulingana no-153. Loo nto ithetha uba uArman una-153 namhlanje. UTarush yena iminyaka yakhe bekumele uba ngu-765. Kule minyaka i-85 idlulileyo, uArman ebena-153 sithabathe u-85, sizofumana u-72. Ingathi ikhona indawo engathi iyaphosisa le nto ngoba ayikwazi uba yiminyaka yabantu le. Kodwa ndiyathemba uba niyabona into besizama unifundisa yona. Enkosini.